amehlo enyama wadingi ubona izinto zomoya. Bekwa yini lesithi sedolobha?
Welcome to the night shift.
Hello? Is there somebody there?
Kodwa umoya wami uyabona ukuthi awuphilile kahle emoyeni.
Shiyo sisi wami yendo.
Ukuphi yena sisi wami kodwa manje?
Kitchenile. Angisafuni ukudlala nawe.
Hey, you should not be down here.
Kwazi.
Kwazondele.
Ngoba?
Utokoloshi.
Uzolo.
Ngathukona abantu abafila abakhulumayo. Sibonise.
Chris, ukuphi? Uyeza.